Bamukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusembiso ngikwakandlozi. Ngicela umuqale ukuvakashela le channel, cofa u-subscribe, thokozele le video. Kanti wembukeli uphiko lokhe boluphenya amacala ahleliwe. Lunxusa umphakathi usize ngolwazi kutholakala abasola ababili abasola ngokweba imali elinganiselwa ku-1.2 million amarandi. Usimphiwe Sangweni oneminyaka engu-29 obudala kuthiwa wayesebenza njengomabhalani emayini yaseBarberton nophathina wakhe uLady Pitts noThando Nhlenyama oneminyaka engu-26 ubudala bafuna wokleba baseNelspruit ngamacala enkohlakalo nokushushumbisa imali. Kuthiwa ngoJuni 2020 uSangweni weba imali yale mayini wayifaka kwi-account yakhe enye wayithumela kwi-account kaNhlenyama. Le mayini yavula icala lokweba ayo leyo nyaka ladluliselwa ophikwini lokleba. Uphenyo luveza ukuthi uSangeni wayebambisene nabanyoza kwabo okungumsizi wezezimali nomqoqo wezikweletu. Laba basebenzi baboshwa kodwa amacala abo abuya ahoxiswa kuthungathwa lezi zithandani, kusho amaphoyisa ngezitatimende. Inhloko yesifundazwe yophiko lokuphenywa ngobugebengu oluphambili uMajor General Zodwa Mkwena unxusa umphakathi ulekelele ngolwazi oluzosiza kutholakale laba abasolwa. Onolwazi ongaxhumana noCaptain Dick Clothmeyer ophenya leli cala kunombolo 071-481-2977 noma abike esiteshini samaphoyisa esiseduze. Mbukeli, bekuyilezo ke bengikuphathele zona kuleli hora. Ngicela uma unombono uveze uvo lakho ku comment section. Ngizokubona kwenye ivideo elandelayo. Usale kahle.